Bolingo lokola likire, dimaka yango makasi, soki kwe pasukire, wana okoya kolela. Bolingo lokola likire, dimaka yango makasi, soki kwe pasukire, wana okoya kolela. Nazangane bolingo.
Sima ya lopango. kalonda.